Hey, kona bathi basivihlela thina, kona bathi basozwisa bathi kuba bonke kulaba ndaba ke kophephila manje. Uzwa abasaza. Ngithi hayi mtuva ke kophephila, phethe no number ke kophephila. Ele bantwana ke kophephila, fihla le shandise ke kophephila. Hayi mtuva ke kophephila, phethe no number ke kophephila. Ele bantwana ke kophephila, fihla le shandise ke kophephila. Basheshe bahleka kulonyaka sheshe sahlehlisa, zokela kanene nokufakela ikhakwe ngephetsela. Noma lesibuke ngegama kutshelwa simthwebule, since ngihlobe embobeni ngihlala ngemabula. Ke kokhululekile isicime siphethe amahili, ngithebe ngena kwesini noma ukangizonda kanjani. Abasheshe bahleka kulonyaka sheshe sahlehlisa, zokela kanene nokufakela ikhakwe ngephetsela. Noma lesibuke ngegama kutshelwa simthwebule, since ngihlobe embobeni ngihlala ngemabula. Ke kokhululekile isicime siphethe amahili, ngithebe ngena kwesini, ngiphuza nezithisho noma ukangizonda kanjani. Ubuhle bomba ngekuphila Agekophephile hayi mtuva agekophephile, phethe no number agekophephile. Ele bantwana agekophephile, fihla le shandise agekophephile. Hayi mtuva agekophephile, phethe no number agekophephile. Ele bantwana agekophephile, fihla le shandise agekophephile. Hayi mtuva agekophephile, phethe no number agekophephile. Ele bantwana agekophephile, fihla le shandise agekophephile. Hayi mtuva agekophephile, phethe no number agekophephile. Ele bantwana agekophephile, fihla le shandise agekophephile. Agekophephile agekophephile, agekophephile agekophephile, agekophephile agekophephile, agekophephile.
Agekophephile, 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 agekophephile.